love goes. Waves come fight and not slow. Hits your heart and never part. Takes you out, amends your heart. A simple point that should be made. That love comes first, for heaven's sake. Hearts get wrecked from selfish ways. Keep them safe, you're not afraid.
Da 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 da